Kaisio tuneza acha direktari wa masomo ne computer facility.